Ishirahamwe SDDH ryishinze gushigikira abaharanira agateka kazina muntu bariko baraburagizwa kubera umwuga wabo rirababajwe no kubona ibyaha byo guhohotera abanyororo mu mabohero atandukanye y'i Burundi bibandanya. Itariki 16 z'uku kwezi umunyororo yitwa Nduwayo Ezekiel mu ibohero ry'Ingozi yarahohotewe cane n'umukapita ajejwe vy'umutekano w'abanyororo yitwa Victor Niyonkuru. Ibindi bikorwa vy'ububisha bijanye no kwiba amafaranga abanyororo kubaka ku nguvu ivyo gukodesha ibibanza abanyororo baryamamwo kubaka uburenganzira bwabo mu bijanye no kwivuza no kwamba bariko baraburagizwa aho baryama bakugwaho bajanwa ahandi kugira ngo bikunde bibwe amafaranga ivyo n'ibintu bikunze kuba mu mabohero. Twarabibonye kenshi mu ibohero ry'Ingozi kandi ntitwahengeshanije kuza turasaba duhanura abayobozi uko ubwo bisha bwo hagarara ariko byacu nyuma y'amatwi kubera ko baba babifisemwo inyungu aho abanyororo baryama bahajeje abakapita b'abanyororo aho uko ari igisata kirayo by'imibano mu ibohero co biravye ivyo byose bikogwa kugira ngo bikunde ibibanza abanyororo baryamamwo babirihire amafaranga aheza akagabugwa nabo banyororo b'abakapita hamwe n'abayobozi bibohero.